Ki te riki e 6 tau ki muri nei ka whai a Amy Turner I te metara koura I Rio I te taha o te kapataki fitu wāhine o Ahitreiria. Hei te rā horoi nei ka whakawhiti te uri o Tainui I te kākāriki me te kōwhai o Ahitreiria mo te pango me te mā o te kapa rarau he Kiwi. Ka tākaro ia I tana tākaro riki tuatahi mā te kapa o Aotearoa kia tonga tapu. Ā, ko ia tētahi o ngā kaitākaro hou e whā, ka tākaro tuatahi ake. Mā te kapa wāhine o Aotearoa nei a tēnei rā horoi nei. He topa pū ia mā te kapa Broncos I te NRL wāhine, a nei rā te pūrongo a Victor Waters Mona.
Kua oti kē I āia te mau I te poraka Ahitereiria, engari koi nei te wā tuatahi e whakamaua ai e Amy Turner I te poraka Kiwi. E harei te mea kāre te wāhine 38 te pakeke I hiahia kia tākaro mo Aotearoa.
Coming over to the Kiwi Ferns, I actually thought that boats that were passed a long time ago.
I pakeke mai ia I roto I te tākaro takifitsu o Ahitereiria. Riro I āia te mētara kaura I te taurua mano te kaumā ono.
You know, some things don't come around all the time, so you just take the opportunity and run with it. So, although it was Australia, you know, I was grateful for the opportunity and I was able to see the world.
I nāia nei e whakatūtuki ana te pauwāinga I ōna āwhero mō tōna whenua, I tana whakawhiti ki te riki, I te taurua mano te kaumā iwa. Ko ia tētahi ka tuki kia tonga hei te rāhoroi, tētahi o ngā kai tākaro toku iti nei, ko tākaro mō ngā whenua maha.
I didn't even think about it like that, to be honest. It's pretty special to be able to represent both countries. And like you said, not many people have done it before.
E tatari ana tōna whānau ki te mātaki āia, ahakoa pakeke mai I tokoroa. Kua roa rātou e tautoko ana I tō rātou uri. Ahakoa tēhea poraka e mau nei e ia.
Pretty much who I'm playing for, but I guess at the start when I was playing for Australia, you know, everyone's like, oh, you trader. And then we started to win. And then everyone's like, oh, that's my cousin. Do you know what I mean? But nah, they're just happy with whatever I do. They support me 100%. So, yeah, I've got two little girls as well. So just being in the Kiwi team, it just means a lot.
Kua nui ngā honore kua uhia ki runga I āia, koinei anō tētahi. Victor Waters, Te Karere.